atuwa mupfumi atuwa wana musha. Upo chitwa nane wa mufunesa. Utori mzimba abo vara vazvibona uri kuti otowewe. Osala nena vone vanga vono diriranga pano.
Ri ḓo vha humbula ḓuvha ḽi tshi ḓa ḽi tshi kovhela ra xelelwa mishumo. Ri ḓo vha humbula ḓuvha ḽi tshi ḓa ḽi tshi kovhela ra xelelwa mishumo.
Why we're
good for?
Oh,
yeah.
What?
huna mulandu
une
vhaḓukula wone vha mudzimu khakhathi vha musi wo zwifela mudzimu wana wa ri u ḓo ita u saita yo no na vha na luambo hanefo zwino khwine ndi u sa vhuya wa vuwa wo promisa uri vha ḓo ḓiovhela mulandu wa zwivhi une a vha nga ḓo u kona ḽa ḽiṅwe ḓuvha vha ḓo fhedza vha khou amba uri zwavho zwine na vhaṅwe vhaoli u sina na mulovi vhone vhane vho tou ḓilowa.
Chiri zi chinga pangapa.